khumbula ukuthi kulela viki lona mkhosi wacala esifundzeni sase sakahoho esigodlweni ebuhleni nebonkosi hlenhle njengoba nyalo sowuvele wabese sokuba lapha esifundzeni sase lubonjeni esigodlweni ehlane nebonkosi hlenhle niyati ke nebonkosi hlenhle ukuthi lona mkhosi njengoba ubatigaba letimbili vele uchubeka noma uyaye uchubeke kidoti gothi letimbili telivele swatini nebonkosi hlenhle lengingakusho nje ukuthi njengoba sila njengamanje tonke into sedivele timenge mumoni nebenkosi lenhle kokuthi umkhosi sewuvele usecophelelweni lesedulu angihambi ngedvana kene nebenkosi lenhle ngihamba naye ke sandile emakhaya naye lota ke asithi fahla ukuthi nje asivusele ngale la ke mengakhona sandile
sanibonani nini nebekunene sanibonani nini nebelanga lemaswati nguye ke sandile emakhaya lo sakuvusela njalo umbukeli sikhona ke lapha esigodlweni ehlane esifundzeni saselibonjeni kuta ugidwa umkhosi omkhulu kakhulu sigaba sesibili semkhosi webugano njengoba sibonile ukuthi emavikini lamabili lengcile umkhosi bowuse esigodlweni ebuhleni esifundzeni sakahoho njengoba lo mhla sowuchubekele khona lapha esigodlweni ehlane sesesifundzeni saselibonjeni ke kungumanje nebekunene sivela ngakini emakhaya nje singanibikela ukuthi kutawusukuthe mathutana nje inkundla itabe isikitela la bophezu komkhono batawuvele badla umhlanganiso njengoba sibabonileke nayitolo bentani nebelanga sikhuluma nje sebavele bentataba bophezu komkhono ukuthi bewukele ngendaba senkundleni lapho khona batawufike bagidze khona phambi kwamakhosi elive lokuyimbube emhlaba inkosi Mswati wesithathu nendlovukazi Mhlekazi nebekunene kanjalo-ke naso sivele sikhona la kutawusingatha emakhosi elive njengoba umfuke wathi wahambahamba wabukabuka nje bakhona abantu benkosi sive sengonyama siphume saphelela kutawu singatha wona emakhosi kuwolo mkhosi lomkhulu nakangaka loko-ke kukhomba kona nine bekunele ukuthi emasiko elivele eSwatini aphiwa ligalelo lelingakavami.